Coming up on Love and Loss.
Abantwana bayahlupheka nje ngoba baba bangasekho.
Izafika ekhaya ngokuzothatha imali ke. Azange elale nokulala sizahamba. Yilezo zinto mina ezibe zihambe zingiphathe kabi.
Ikhona imoto esebenzayo but ekumele ngabe isebenzele abantwana bakadanile. Umkhosi unabantwana abawu-5. Usena 8 months ashonile. Abantwana bakageso.
Hayikhona. Bebaningi labantu bakabafu kahle kahle.
Ngicabe ngikhiphe kule zinto lezi.
Don't miss Love and Loss Saturdays at 7 p.m. on Zanzi Way 2.